Takahashi.
Nani shimasu ka?
What are you saying?
Nani shimasu ka?
What are you saying?
Nani shimasu ka?